na setsi bio me vinshi ijoro yanje yanse gucha dihano nimba hari hari cho wonfasha ama jambo ya heze tanyishu nimwe ngifise dihano nimba hari hari cho wonfasha sinzi cho nkwiye gukora kuko imbere ntihabona hasigaye kuseruka singifise ingufu singishoboye kwigwanira humura amaso yanje unyereke inzira kendera muri iki gihe mbayemo mwami ndazi yuko ushoboye kunkiza kubwo kunanirwa kenshi sinkimenya aho nuhera ndi hano nimba hari hari icyo wumfasha ngira mpindure gatoya nagerageje byinshi cane naciye mu nzira nyinshi ziranka ndi hano nimba hari hari icyo wumfasha ni kenshi waserutse ko maze ukora ibikomeye hasigaye kwaseruka kuko singifise ingufu singishoboye kwigwanira humura amaso yanje unyereke inzira ngendera muri iki gihe mbayemo ndazi yuko ushoboye kunkiza ndazi yuko ashoboye kwishura ndazi yuko ashoboye kubikora arashoboye 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 kubikora arashoboye kubikora arashoboye kubikora arashoboye kwishura narabibonye mu buzima bwanje yangiriye neza cane yamaye gukizwa ankura mu byaha byanje angira umuntu mu bandi Anagura mwasonzi yanje Anwenzu kabukeye Asuka maora mubuzima bwanje Andirinzu kabukeye Achunga magara yanje kabukeye Yishura masengesho yanje Nawe abishobora Kuko muri hano kubwiwe Jewe nabyo noshobora Atwenze uko mukeye Ahindura byose uko mukeye Arashoboye
Okay.